uzaryumva mutima wawe uzaryumvira ku gatutsi ariko Imana izaba iri kuvugana n'umuntu
umvisha
umwuka mbwira
bahaye
appointment kwa kane
I'm giving you an appointment on Thursday
God will meet humanity
Imana izaza guhura n'ikiremwamuntu
my God Imana yakumva presence y'Imana
feeling the presence of God
I'm